Mu buzima tubamo hari igihe tugira abo tuganira nabo ndetse tukababwira imigambi dufite. Nugera iyo ugiye gushakira imibereho, ntuzagire uwo ubwira intekerezo zawe, ahubwo uzamwereke icyavuye mu ntekerezo zawe.